ekenem unu ndi igbo ibem na ndi nesulo mbulu ndi igbo na ani ife nne ekwu eji maka ndi oga na ndi madam we ebe na otu a unna ya na ndi afu na na katin sisi ekwu na Nigeria ayi wa na na odulozi koko sisi we de so ebo na this fuel subsidy we pull me fuel like alone a means of transportation glass phone kwa as well so because ndị oga na ndị madam nwere sales girls nwere sales boys especially sales girls ka na-etiri anya side fa ofuma na ụmụ nwoke ya nwee family onwe fa biko nu gbanụ mbọ funu ntiri n'ụmụazị a ego na ego ụgwọ ọnwa fa na mafụla ka nwatakịrị esi wee si ebe usi gbaa transport 300 naira coming ọgbakọ 300 naira going at the end ekwe 15,000 naira kwe 20,000 naira kwe 18,000 ọgbaa ya for how many days ọ na-abịa ọrụ ego ole for zinye ego 15,000 naira or 20,000 naira na-akwụ ya ị na-ede ọgbọfuo 300 naira ọgbọfuo 600 naira ego ole for zinye ego ahụ ị na-akwụ ya kịta na afụ ịla gara n'ọnụ ụfọdụ n'ime ha na-agba 400 naira abịa 400 naira na 800 ma nna agba 500 wee na-abịalụ gị ọrụ at the end ekwe 15,000 naira 18,000 20,000 ma ya nọsụgoro ego transport daa gị n'ime ego ahụ ị na-akwụ ego ole fọrọ ebe ahụ biko ayọ ka nna ayọ eji m obi nwaanyị bịa ndị ọga na ndị madam nwere sales gị nwee sales boy biko tọpụ ọlụ nnufu ego na ego ụgwọ ọnwa fa na ụmụazị na atara ekwanụ at least ha ma ya nọsụ ego transport aji abịalụ gị chọpụ ahụ anwụdụ chenji ha ji aka ọdịzasị na ha na-alụ ọlụ awa ụfụ onye bewuo chọpụ nwere ego eji wee na biko gbanụ mbọ fụrụ ntiri ụmụazị ego I come in peace. The other guy has about them. This is a good thing. No, 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 no